se womra mejina se economic and organized crime officer wono ene eye COP mami tiwa ya adudam kwa ya sisi ya EOCO wono ene ye new executive director woho a odi ni ejuma na wodi atujwa se waba no woba beboa ama juma ejumako no afa nto ma pa efra enu ti wabue na pono se obi biara wo adwenkyere bia obetumi aboa no womra no monto ato adwen se de be yo obetumi anya adwen popapa atumi aboa ma EOCO no atumi akoso na ejuma dia wo mudi eye hwehwe mu efa niema hodo on ewo my gana mu se de gana ebe hu niema hodo opotia etuetue mu ewo niema nketenkiti bia mu ye hwehwe mu afa ho no wabie bie na pono se empanifuo emra na wo mu ene no emedi enkomo na maame e de sansem we nyina to dwa wabra na wo ye opening ceremony bi ama ene mienu bi ohu yisi ho se regional directors and afa unit heads ahodo a wo mu ewo eye empanifuo ahodo bia wo mu ewo EOCO ewo gana fa na nyina no wo mu eye ntetee ama wo mu se de bia ebetumi aboa nti theme ya wo mu ejina so e de ye sa training we no e ye building effective relationship with stakeholders to achieve mandates of office ya chese wo mu hwe kwan ahodo a mu nkita hudie no wo be nyina betumi aka bom na wo matumi aboa na EOCO no atumi adi mu na enu no wo kirem se wo ba beboa ama e ye EOCO no hwehwe pa aba fompa na wo mu wo ye office ahodo no nyina no wo mu atumi ayo mu adwuma yie na EOCO no so afa no ntoma pa afra e wo my gana mu nti wo ba die wabue na pono se obi biara opese obua mo mo toato adwen na omutimi de hwehwe pa gufom ne eniamo ahodo bi ombetimi de aka ho ma EOCO no ma ye o madwuma yie no empanifu a wo mo ebo emia mia ahodo o mo offices ahodo o mu nyina emra na wo mo ento ato adwen se de be ya EOCO no wo mo ebetumi aye o madwuma eyie.